Kundithathe iminyaka emine ukufunda oku kodwa ndiza kufundisa njengemizuzu emithathu. Nazi inyani ezingazenzisiyo ngobomi. Uyaxwayiswa mbukeli okanye mphulaphuli ngokuba ezi ayingongqo wezimvo zam ndingulilitha Ntsundwani koko yinguqulelo yaye ukuzishicilela ngolu hlobo akuthethi ukuba ndizisasaza ndivumelana nazo ncakasana nangokugqibeleleyo. Isixa semali yarhoqo ngenyanga njengoqeshiweyo sisiyobisi esikwenza ulibale ngamaphupha akho. Phaphama. Ukuba uyaqhubeka ngokulindela ixesha elilungileyo wokuba uchitha ubomi bakho bonke yaye akukho nanye into eyokwenzeka. Phuthuma. Nokuba uyabathemba abahlobo bakho abasondeleyo nosapho yeka bangazine yodwa into ngawe. Qaphela. Wo phulukana nabahlobo abasondeleyo kuwe abangangomyinge wamashumi asithoba nesithoba xa kanye uqala ukunyusa izinga uphakamisa umgangatho wobomi bakho. Qhubeka. Urhulumente nabezopolitiko zizixhiphothi intsente engasoze ikuhlangule kwiingxaki zakho. Phakama. Wo bayimvuzemvuze luvuyo ngokuphindaphindwe kalishumi xa uxolela abazali bakho uyeke ukubatyityimbisela umnwe wetyala ngeengxaki zakho. Phola uphile. Zilole ekubayekeni abantu bazingombe isifuba ngokuphumelela iingxoxo zoxambuliswano ukugcina impilo yakho ngokwasengqondweni. Zikhusele. Ukuxola kwakho kuba liqilima xa uqeqesha isiqu sakho singathathi nanye into ngokobuqu. Zikhulule. Xa ufikelela kwiminyaka engamashumi amathathu, isekile yakho engundoqo kumele igxile ekwenzeni imali, ekulolongeni umzimba nasekuqaleni usapho. Zibiyele. Awudingi makhulukhulu encwadi nokuzinceda, konke okudingayo kukuthabatha inyathelo lezenzo nokuzeyisa. Phathelela. Izakhono nemfundo yezemali ziyokwenza uphumelele ngaphaya komyinge wamashumi alithoba nesixhenxe wezithwalandwe zeyunivesithi. Zixhobise. Awukwazi kulindela ukunyaniseka kubantu abangamaxoki nkquna kwiziqu zabo. Zikhwebule. Abantu baxingile ekunamatheleni kubudlelwane obuneyityhefu ngenxa yokoyika ukuba bodwa. Zimele geqe. Olona daba lunzongonzongo ngobunzima emhlabeni kugxila kumaphupha akho. Owona msebenzi ulula kukukhalaza. Ziqhube. Ukuba awukho kule ndawo ufuna ukuba kuyo ebomini, buyeke ubutywala nentsango ngenxa zonke yaye ubomi bakho boguquka ngokugqithisileyo. Zisebenze.